All right, ibo ndio mana ege ntie kele mo nu eh tata abukwa ubosi du omimi iji mutakwa ihe naka nna nwoke bo Dr. Gauis Akanite ugochi mereze aka ji ofo eh ago nwa amuru nezi lifte nne wi south ana no bi oliver the cookwe eh nna yoku
ndebo
eh dalukwa
dan the best ije de lifte
dalukwa dalukwa so esina tata na ega akora ni kisi bido the history about your life
yeah
you go korani kisi bido he onwo kwa hezo ga kuzi korani kuzi like ayi na muta maka na ayi waka na sa hu na afu na afu
oto ko hade
mhm
igbo bu igbo ekene mu nu ono na oru na ono na igbo oru na igbo bu nwanne
oto ko hade
oru nwa azu mu igbo nwa mmiri
oto ko hade
aha as nando igbo si na wrong was not built in a day. Ihe obuna mmadu na-eme na ndu ya a na-enwe ka ona a na-akpo mmadu akpo ihe obuna a na-eme na ihe gbasara olu dibia olu amuma ikpore amuma na uka ikpore dibia ofu ala ji ka anyị na-achere nama aha na ihe gbasara egwu ọkpụkpọ okuko ọbụ ihe gbasara ọgbọgbọra dọkta oyibo ọkpụkpọ okuko ọbụ nursing ọkpụkpọ okuko ọbụ ọbụ ihe eji anụ arụ were eme. You guys and I'm going to bring a doctor. It's what I'm going to call a doctor. Oh, we can say, yeah, but I'm not going to let on. You're not going to get a boy. You're not going to get a boy. Aha. So you have an amen and a puyapu. So now, I'm going to call out because I'm not going to say, Kedo, but so you can put a quarter. Aha. When you have a social media, you have a social media, Dibia. Aha. Obuna Dibia, bo. Now, na force, Dibia, force. When you are here, Ababuya. I said, na maga haluya. Ma no mara mama. Oh no mara mama wa kanji bobare oso na maga haluya. Kampu olo yibo kanga butego. Mwepu eba ha, weburu nsobu, we megene, we nata. We nruya fofu. Aha, eji nklochi isi aga. Aha, bete eke nenechine eke nolu oburu nana, manu oji heji. Olu dibia, olu amuma mo iho vina mmari na ememe. O si n'aka onye abịa aka Chineke abịa ọ na-esite n'afọ nne o puru epu ọdụ ya adụ nne m kọrọ m na mgbe ya dị ime m na ya na-aga ahịa obodo a na-akpọ eke ụtụtụ ahịa eke ụtụtụ ọ dị n'Imo steeti. Also local government area.
Mana odi anyi nso.
Odi anyi nso ebe ha eji ukwu eje.
Imo na Anambra.
Yes, Imo na Anambra bu nwanne. So si ya we ga eko tutu kanya di imem. Na anazi maka ukwu ka ha ji aga. We puta ebe na akpo ugwu Mwezana. Na Lilu na ugwu Mwezana. Ufu nwa gadi nwa ibu mpo. We kwe. Si anya kwose. Nya kwụsị o wee bịa ji onye ebe ka gụbụ ọ sị ya na ya bụ onye ezi n'ifite the woman si otu a chede ntị n'afọ ya bupụ ya chede n'afọ ya nya sị gịnị ka nwaanyị nke a na-ekwukwa o wee sị ya na nwa gị bụ n'afọ na-ekwu okwu nwa gị bụ n'afọ na-agụ egwu na nwa gị bụ n'afọ ji ụbọ n'aka nke a chide ihe dị ka ọfọ n'aka nke a nọ nnukwu mmadụ ka gị bụ n'afọ anọ uwe ka gị ya amụ na onye na-abịara gị ụwa a bụ nna gị na nna m mụtara nne m a na-akpọ duru nze dị egwu onye ifite ogbu odudu one of the villages mekere ezi n'ifite ebe nne nze na ọ duru nze dị egwu nna gị na-abịara gị ụwa so bido kịta 1 week gapụzikwa n'iro. O wesa na nwa na-enye nsogbu nye ọ ga-amụkwa ya n'udo. Ọ sị na gị ga-amụ nwa gị n'udo. Ọ sị na ime eme na mbụ na amụghị m mekwa ibe ọnya m. Ọ sị agụla gị were akwa ọkọ tee nnu na mmanụ. Gị techa ya nnu na mmanụ gị were ekwu okwu. Gị kwuchasị okwu gị ahịa ya n'afọ gị. Kwee n'isi ugbo na-anọ tụwa ya na gị ya amụ nwa dị following there. Nne nnata mee ka esi wee gwe. Oru n'abalị ememe ya. Oge anwa ada eji ụlọ ọgwụ. Anyị dị mmadụ na-asa nne mụrụ anyị onweghị onye ejere n'ụlọ ọgwụ wee mụ nwa o nwee ife nchezọrọ ikwu oge ahụ agadi nwaanyị dibịa nwa na-ezi nne m ozi maka nwaanyị a ziri ozi agadi nwaanyị bụ dibịa o wee sị nwa agụ ya amụ gị mụọ nwa a dịka ute ebe gị na-eyi mee ma akwa gị ga-eyi neru ya ana geji kwa na akwa oji black cloth we ibe nwa na nwa abiaro we ife ojo ni ife omo ka abiaro ime na ndu ya ife obuna geji we bu white yellow we drigaba
amu onwe were black cloth na akwa oji were ibe onwere ihe o na eme
oh god this all darkness ko be even red or this amma all spiritual color ko be water go hin ni na we ife na aba no lu
okay
so nne nwe mu amu ochezo ihe nwa anyi gwaria osun onwe na akwa ya go through all the black na gbaware abua we were ofu na eyibem eyibem we fa azu uno mesi ihe na eme we puta cho akwa black oji ime nya for the akwa black nya chogida akwa onwe be afra akwa black nya je wopto kwa nke of zo de kwa na imuno we to ibem maka mmamire na ihe ndi ozo the following day kwa nya puta kwa nya for black oge aka odazire n'obi oku nwa anyi gwara egeji kwa na akwa oji we yibe nwa netozi neto ihe di n'ime napota go primary school by secondary school anguru na community secondary school ezinifite and the abode boys secondary school respectively nguru 1 and 2 ezinifite gaza boys secondary school we finish here ebe mputara ma ndị ara ma ndị amụma anaezi na mụ bụ nnukwu mmadụ na mụ bụ dibịa n'ezi na ọbịta onwe onye na-ege ntị maka agaghị m arụmarụ dibịa ebe nne na-arụ dibịa aha ebeta ekwunye out of ignorance so onye niile a na-eme na-etonite ebe class 2 or class 3 nwesa board boys wee kụnye from ihe ala gawa nnewe onye mmelukwe memorial hospital ị ga-enete nwanne nweke ambassador Eugene de Kock nwanne nweke ọ tọrọ mmadụ wee tọm nke na-eti egwu arụ adịghị oge ahụ o nwere hepatitis ịbụ ọcha n'anya nsị ka m ga nete ebe ngazi nete anyị kọgide akụkọ nsị ka m nọnyere for one day anyị dịna the first day second day arụ nke mbidokwa n'ụlọ ọgwụ ebe anwa onye onwe ife na-aya m ebe a ka anyị nọzi arụ na-eme ma arụ ọkụ bido oyi bido na ọrịa dị iche iche aga mee ntes a sịkwa na m nwere hepatitis na ịbụ ọcha n'anya enyekwuzie m bed mụ na ijin nye anyị bed ijin na-asịzi na m bịara ineta onwe ihe na-aya m ebe a ka anyị nọzi almost 2 weeks a na-agba m ọgwụ dịka a da-agba nọzi ebe a na-etinyere drip n'ụlọ ọgwụ drip agwụgo anọkata ihe dịka amụma bido m ife dịka ara amazi m onwe m mbidoziwe ndị mmadụ ozi n'ụlọ ọgwụ ma ndị nọsis ma ijin nwanne m ma oda patients n'ezi onye ọbụla ozi onye ọbụla m fụrụ oge ahụ ka m nọ mata na ịfụ ụzọ ịfụ onye ọbụla na-afụ ụzọ ịgba ọtọ n'iru onye na-afụ ụzọ dịka ịbụ nwaanyị bụ nwoke kịta ị bịa n'iru nna nna agba afa onye bụ na ụfọdụ ndị amụma na-agba ọlụ nwaanyị na ịbụrụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwaanyị agba ọlụ nwoke na ndị na-afụkwa ụzọ fiu na-afụ ụzọ onye ọbụla nọ n'iru nkịta nna ezi ozi ịgba ọtọ n'iru m onwe ihe m afụghị ebe ị nọ so emeghe anya m mbido n'ezi ndị mmadụ ozi n'ụlọ ọgwụ drip agwụsịgo amịntị na-arụ wee mmirizie ọbara dị n'arụ na-agbagozikwa enu onweghị onye m kwere ka bịa wepụta drip na-anụ ọgụ ndị dọktọs nọsis na-shout na this boy ga-anwụ na ọbara na-agazi n'enu ihene onye bi iwepụ ya onweghị onye dị ọcha n'elu ụwa onye bi pụbasị m lee onye a meghere ihe dị otu a lee ana m ezu onye a lee ihe mere lee ihe mere ọ bụ egbo mmadụ asị ya igburu mmadụ na ịdịghị ọcha ịbịa metụ m aka onyenwe agbafuo o nwere one doctor n'ebe anwa dọtọ nwee ihe o ji n'aka dịka ndị a ka o ji weta na-abịa si Gauis shokandown ya onye ọbụla chọrọ ịnwa nwa ọrụ datị ọya ebinite nsị a dọktọ na onwe ife iji n'aka ịbịa ebe a napụ nke dọktọ gbafuo ka m na-enegharịzi anya o nwere one boy from Ebonyi steeti odibo ka ọ bụ arụ adịkwaghị sọsọ ya ka m furu ebe aha dị pio asị m kpọ ya bịa wepụ ndị drip the boy jee bie ebe m nọ si mmụọ ga-etie nsị na m agaghị egbu gị nị dịbọ edesi ụta wepụ dị dịsị wee sụọ abụ mechie akpọwazie nne m maka na m anụzi ọga ebe a ezie nne m ozi from ezinifite na bịa na nwa e nyere bed na ayizi ara n'ụlọ ọgwụ.